Burundi bwaramutse bwakira biciye mu rwego rugenzura ibisata by'amazi meza hamwe n'isuku ariko aren baramutse rero Burundi bwakira ikoraniro ridasanzwe ry'ishyirahamwe ry'ibisata bigenzura ibijyanye n'amazi meza hamwe n'isuku byo muri Afurika y'ibiseruko hamwe na Afurika y'ubumanuko ariryo ESAWAS. Iryo shyirahamwe rero ESAWAS rikaba ari ishyirahamwe rigizwe n'ibihugu 10 byo muri Afurika y'ubuseruko na Afurika y'ubumanuko. Ibyo bihugu nabyo akaba ari u Burundi, Tanzania, u Rwanda, Kenya, Uganda, Zanzibar, kuko nayo iza nk'igihugu muri iryo shyirahamwe ESAWAS, hamwe rero na Zambia, Mozambique, Malawi na Lesotho. Iryo shyirahamwe rero kuri iri genekerezo rya 2021 munyonyo 2019 ryaramukanye ikoraniro ridasanzwe rigira rya 13 ry'iryo shyirahamwe ESAWAS. Mu ikoraniro rero nk'iri niho abagize iri shyirahamwe ESAWAS baboneraho akaryo keza ko gusabikanya ubumenyi n'ubuhinga kubikwirikizwa mu bihugu bigize iri shyirahamwe mu gutunganya neza ibijyanye n'amazi meza hamwe n'umuyaga n'isuku.
Uno munsi twategerezwa no kuza tubereke ukuntu igisata cy'isuku n'isuku gitunganijwe mu Burundi ari nacyo gituma twaciye tubazana ngaha haterere kugira turabe ukuntu igihugu cyacu cyitunganije kugira ngo ishobore kumenyereza ibisuku n'isuku. Urabona twaciye hariya ku mastation de pompage imbere yuko dushika ngaha asanzwe hazanashikira imicafu yose ivuye mu mazu yabizananye n'aya makanimbo y'amahego cyangwa yizananye n'izi modoka ariza zirabyegeranya zibivana mu mazu y'abantu. Ubu rero twariko turabereka ukuntu iyo micafu yose imaze gushika ngaha baheza bakayitunganya bakaheza bakayihingura maze bamaze kuyihingura igashobora gusubira kuba amazi ashobora gusubira mu kiyaga cya Tanganyika.
Iri koraniro rero ibihugu bitandukanye byashyikirije kugene ibisata by'amazi meza n'isuku bitunganijwe mu bihugu byabo. N'u Burundi rero ntibwatanzwe kwerekana ibi utwigo dukomeye Leta y'u Burundi imaze gukora kandi n'ubikibandanya ikora mu ntumbero yo kugira abenegihugu bazoshobore gushyikirwa n'amazi meza hamwe n'isuku ata n'umwe asigaye inyuma.
Kana uno munsi usanzwe uri mu byo dusanzwe tuza turagira muri ino shyirahamwe ryacu bita ESAWAS. Buri mwaka tuheza tugapanga aho tuza kugira ibiganiro nk'ibi. Uno munsi rero hari Burundi ngo bari bugezwe ko twari abatumiye baraza babona gushiko bimeze neza cyo twaragize inama gutwasubiye turagira ibindi biganiro ni kintu cerekana ko nashaka ko n'uburundi gushiko bari nyabagendwa burundi amahoro ariho yamahoro ariho n'icyo gutuma abantu bajya bava mu bihugu byinshi hari abavuye muri Amerika hari abavuye muri za Philippines hari abavuye ni buraya bose baje ngaha kugira tube turaganira ku bijyanye n'ibisekuru by'amazi meza n'isuku n'isukura urumva rero bisanzwe biri ku rutonde rw'ukuntu tugenda turazunguruka ibihugu byose tuyaga ibijyanye n'isuku n'isukura mu bihugu byacu inama ningira kamaro cyane kubera imbonyishi imbo ya mbere nuko tuheza tukakarisha ubwenge turaheza tukahanahana ubumenyi tukarangura ubwenge uva mu kanaka afutubwira ati turi wacu bitondetse gutya uva mu kinigo hatubwira ati turi wacu bipanze gutya natwe tugusabe kuko no mu Burundi bipanze maze tumaze guhanahana ubumenyi tukakarisha ubwenge umwe wese akabona icyiza gikorwa mu gihugu kanaka kumbere kitwa gikorwiwe agaheza akakiragurira ko heza gacagishira mu nteguro ya buri gihugu cyacu cyose ubu rero natwe nk'u Burundi mu byigwa byagiye biratangwa twabonye ibyigwa byo muri za Zambia twabonye ibyigwa byatanzwe nabo muri Afrika y'Epfo urumva bose barinze bakatubwira ukuntu bitunganyije twabonye n'ibyo muri Sudani y'Epfo twabonye
abahinde
n'ibyo muri Kenya batubwiye n'ibyo muri Burkina Faso urumva ibyo byose twese twaratubwira mbega abandi tunganya cy'amazi meza isuku n'isukura bakura gute bakoresha ubwahi buhinga ubwo buhinga natwe tuheza twara ku bwenge rero tukaheza tukazora tushobora kugushira ubwo twabonye ari bwiza tukabushira mu nteguro natwe tuzakoresha ngaha mu Burundi
muri rusange rero ikoraniro ryabaye gira kamaro ku gihugu no kuri urwego arena ugenzura isata by'amazi meza n'isuku kuko na twese twashobora kubona ingendo cyangwa inyifato ibikorwa bakora byiza byatumye nabo nyine bashobora gushika ku iterambere rirama ry'ibi bisata by'amazi meza hamwe n'isuku muri rusange rero tubona yuko ibikorwa ari byinshi cyane kandi urwego nako ukaba rusanzwe yuko urabyifatamo neza kugira isata bitere imbere kurusha
ishyirahamwe twita ESAWAS. ESAWAS naryo ni ijambo riva mu rurimi rw'Icyongereza, amajambo yose ni the Eastern and Southern Africa Water and Sanitation Regulators Association, bisigura yuko ni ishyirahamwe riri mu bihugu biri mu karere k'ubuseruko n'ubumanuko bwa Afurika, rihuza inzego zisanzwe zigenzura igisata cy'amazi meza n'isuku n'isukura. Burundi rero ishyirahamwe urwego arene rwaramaze kwinjira muri iyo association kuva mu mwaka w'2017. Ukuntu rero iyi shyirahamwe risanzwe rikora riraheza rikagira amanama aza arimuka ku mwaka bagira bati uno mwaka dukorera muri kino gihugu, uwundi mwaka tujya mu kindi gihugu,
ubu rero ni iki gihugu cy'u Burundi cyari gishitswe ko tuzabakiriye aba bantu baje muri ino nama. Ukuntu ishyirahamwe risanzwe rikora, ishyirahamwe ahanini gihaye intumbero zishika zitatu. Intumbero ya mbere harimo guhanahana ubumenyi, gukarisha ubwenge, dufatiye ku bihugu kimwe kimwe uruhande rwacu ukuntu kiriko kirakora mu gutunganya neza ibijyanye n'igisata cy'amazi meza n'isuku n'isukura. Turaheza tukavugana ukuntu igihugu kimwe kimwe cyose kiriko kirabigenza, kiriko kirabikora, maze guhera ngaho tugaheza kumwumakira bati mbega ko numvise mugenza ndageze hariya jyewe ngeze hehe, nokora gute kubwira kumbure ndetse nanjye niteze imbere, ndetse imbere ibijyanye no kugenzura ibisate by'amazi meza n'isuku n'isukura. Ihangiro rya kabiri ni ihangiro ryo gufatana mu nda, gukorera hamwe muri ibi bijyanye n'ubushakashatsi mu bisata by'amazi meza n'isuku n'isukura. Abahinga rero muri bihugu by'iwacu baraheza bakagira ubushakashatsi bakaraba kumbure inyifato nziza ibereye izi nzego zacu zisanzwe duserukira tukaza zikaza zirakoresha kugira kumbure ibi bisate dusanzwe tugenzura bibandanye zifata neza. Mu Burundi igisata cy'amazi meza isuku n'isukura ni igisata gisanzwe kiri ku rugero navuga ko rushimishije, ariko hariho utuntu tutari duke dukeneye gukorwa kugira ngo iki gisata kumbure gitebe gitere imbere gitere intambwe yisumbirije. Ikintu cya mbere gikenewe gukorwa ni kunagura cyangwa kubinyanyura gusubiramo amategeko, cyane cyane nk'itegeko risanzwe rigenga amazi meza n'itegeko nyine ry'isuku n'isukura. Itegeko ry'amazi meza rero hari itegeko ry'ibihumbi bibiri niryo dukoresha gushika ubu, ariko iryo tegeko urabye ibihe bya none ririho rirasigara inyuma, byari bikeneye rero ko ryonagurwa. Ryonagurwa kubera iki? Ryonagurwa cyane cyane kugira ngo turabe ukuntu abanyamitahe b'abikorera utwabo bashobora kuza bakinjira muri kino gisata ngo bamaze kwinjiramo kumbure bagasahiriza ha mu gushyiramo uburyo no mu gushyiramo ubuhinga bwa none icyo gisata cyo kugenda kirakoramo. Icyo rero niyo navuga ko ari intuze nyamukuru, navuga ko ari impinyanyuro nyamukuru yokenerwa muri iki gisata cy'amazi. Hanyuma hariho n'ukuntu usanga turabye nk'ibi by'isuku n'isukura ni igisata leta yashyize ku mutima koko, binatuma kumbure urabona usanga gihuriramo n'ubushikiranganji bwinshi. Hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu urafise igisata kibiraba, hariho ubushikiranganji bw'ibidukikije nabwo nyine burabiraba, hariho n'ubushikiranganji bujejwe amazi meza amasoko ntangufu hari n'agataka nabwo nyine burabiraba. Rimwe rimwe rero ugaca usanga kiba gikorwa kirangwa na bose, hagahakwa no kuba utugwa tutashobora kumenya neza na neza ati ubutereza gufata iya mbere muri abo bose iyo buyu, ari nacyo gituma bigaragara yuko byokenerwa yuko haboneka intumbero nyakuri iyo tuma igira iti kumbure uyu kanaka yafata iya mbere ajya imbere y'abandi hama akore n'abandi, ariko bigaragara yuko ati iki gisata mu busanzwe uwo uba imbere y'abandi yoba ukanaka.